One time, my people. Ashani yapo. Yeah, neko. And mwenye ati wa gugwisho.
Awus kwa kondishele la laka.
Laka wa people. 2023. Iyo ya bwela. Kwa ngwangwa.
Wait. Don't say you're not.